وأنه خير خلق الله كلهم محمد بن عبد الله عبد الله بن عبد المطلب عبد المطلب بن هاشم هاشم بن قسي قسي بن كلاب كلاب بن مرتا مرتا بن كنانة كنانة بن قسي قسي بن إسماعيل نفول على كرد ما صلى الله عليه وسلم على كرد I do not know. And I'm new back at Colosilla. I mean, how could you get it? No, Shomar Futa, Palayorojuma. No, I didn't know it. Tigania, no, Rafina Tamano. Ian, we don't know. I mean, how could you get it? Dafina Morilula, no, near Dafi Mori, what the Sega Copla Farala at the Codon. I mean, the Jiris in Fla. No, what do you mean? I mean, the Jiriveta Rajo Cono, Ne Akribo, Doina, what's the mobility table? No, Nisho. Jibo, not to meet that radio cono, not to meet Amelujire, maybe Dona, you woman to go on a mess of Amelujire or Samuel, Barigay, Nana Drufi, by your mother Nebbi Wale, by your mother Nebbi Wale, check at Dine Chanon, or Samuel by a jump. I mean, do what lie be like the Kalila, Nibakula, no Kikai, now don't let that all be kept by Katigas, not me get done at the game. I mean, do it. Nibe ɲuman kɛ a k'i balimaw ye fɔlɔ n'i ye salalo min na a tɔgɔ ɲuman bɛ fɔ i la mɛ Amidu n'i y'a kɛ jeliw ye n'i y'a kɛ finɛw ye n'i y'a kɛ sigiridalaw ye n'i ma ɲa i balimaw ye lo min na n'i taara o tɔgɔtigi bɛ fɔ i ye yi Amidu wala e yi Amidu wala a ye to n ka ŋana wele wa ŋana tɔtɔra fo kelen kelen wa ŋana ma man di fo kobilen do ŋana mina ŋana ni ŋala tɛ kelen ye i balima cɛ sigilen filɛ aw ka badenya ma kɛ tagasa ye a ma kɛ nafigiya ye a ma kɛ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ ye. Niam ko Umar Jire Asabu ye Amidu Jire Amidu men a kuma kelen fo an ɲɛnɛ ne ye denmisɛnni ye wa ma aw ladi walayi bilayi ne kalila ala ni kira la ne kalila ala ni kira la n'i donna Abidjan kɔnɔ mori caman nana Abidjan kɔnɔ o bɔra Mali kɔnɔ o bɔra Burukina masabu kɛra mun ye o ma se o yɛrɛ kɔrɔ abada mɛ bi olu bɛ min sigiridalaw bɛ kulow la jeliw bɛ kulow la Amidu ne bɛ ladilikan min d'a ma a ye s'a yɛrɛ kɔrɔ walayi n'aw sera a yɛrɛ kɔrɔ fadenjugu tɛ s'aw la abada wa badenjugu yɛrɛ Saula Abana, Ladinica means when the Bullock Adama, or the any Edemisaniana,
and Chandra, I have a man, Alana Clarkson, or Inshallah.